shokwela ngelaphuma endlebeni yendlovu bathi nyathi zilophuma kwesilo ngoba ngengonyama ingungeshayithi ikekamthimkhulu bathi abamba ngani unkebekebe wehla bathondi nothukela sihlone samahlubi sike sayihlenga sathi sisayihlenga sasiyithukulula kwakhuza umagagamanzi engasawuvalanga umlomo kuhle kwezihlabathi zolwandle zone kusazikhabashula wegalashu elashiya izitha yeza kwamahlaphahlapha
Njoba sila ithina iProvince Department of Sports and Culture kanye nomasipala Inkosi Langalibalele Municipality. Yilawo ma stakeholders wothu akhona la namhlanje.
Kafishane nje ngifisa ukunibingelela ngokuthi ke siyathokoza kakhulu ku Art and Culture ukuthi ke akhumbule ukuthi ke sinenkosi uLangalibalele nomasipala wethu ophinde futhi ubizwe ngayo. Athuma ehlela imicimbi akafisa ukuyenza. Acabanga ukuthi ke kufanele nathi asikhumbule lapha inkosi Langalibalele municipality azosenzela umcimbi okukhumbula ukuthi ke sinobayede nathi esiphila naye la noma ongomunye wamakhosi esikholelwa kuyena kakhulu lapha ngaphansi kwenkosi Langalibalele lokho kwenza ukuthi ke siqhenye ngani ningumnyango umana zamakhosi esiphila nawo ngoba thina sikholelwa kakhulu kumakhosa ethu
wathi phatha abantsundu abamhlophe besabani wathi ingoba bephethe isibhamu esikhulu ilife film yebo isinyalela kithi elwele umkhomasi seligqoke ngamadolo lela welwe umkhomasi yebo seluphindelela ngisho kune nogida phekwesifuba heza amadoda kwaze kwasa amadoda esengalele
isilo uLangalibalele sizalwa inkosi yamahlubi umthimkhulu umthimkhulu owayethathe udadwe wabo wenkosi yasemangweni uyena owayendlovukazi yamahlubo owalotsholwa isizwe ukuthi azozala inkosi emahlutshini wafike wazala ingane ezimbili kwazala inkosi wazala uDlomo wasezala uLangalibalele isukaphi indaba isuka ngo 1867 Ngo 1867 kwaqala imayini eKimbali. Right? Uthe makuzoqala imayini eKimbali, kwase kufuneka abantu abazohamba bayosebenza lapha. Basuka ke abantu ke makuqala imayini bahamba baye eKimbali. Abantu ke kudala mabesebenza besaqala ukufika babese kusaqala la ma-business, inkampani lezi enkulu ama-corporate abelungu bebeholelwa ngebhamu. Mangaba amahlubi ethola ibhama ezithatha zibuyise back la emahlutshini enkosini uLangalibalele. Ehlala emzini wakhe lo la eWinnen okuthiwa kuganobamba khona. Lendawo kuthi unobamba umuzi ligama lomuzi kaLangalibalele unobamba. uLangalibalele uma ngabe sebe sitholile seziningi ibhama ebese kuqala umlungu owakuthiwa uAnton Danford umlungu Anton Danford uthi akayithanda indlela abantu abamnyama ukubeka kanjalo hayi amahlubi abantu abamnyama asebene ekhali ngayo ngoba lento indlela eyenzeka ngayo isho ukuthi abantu abamnyama baya empowerisha ukuthi bakwazi kulwa nabo ukusho kubani lokho ukusho kubishop Kholenzo njoba nazi ukuthi kunendawo la yasemahlutshini okuthiwa kusekholenzo lapha indawo yasemahlutshini leya eqanjwe ngobishop Kholenzo uDanford bese yabika kuKholenzo ukuthi akayithandi lento ukuthi abantu abamnyama babe nekhali kanje bese ba devise strategy istrategy esasithi singenze njani ukuze sithole lezi ibhamu base bethi haya sihambe siyocela ukuthi sicela ukuboleka sizozibuyisa lezi khali hayi bahambeke bafike baziboleke
kamahlubi njengoba nginibizile nanka mangisa sefuna ibhamu zawo bengithi ke mina owami umbono asingahambi zonke ibhamu akube khona nathi ezosala ngakuthina kuhambe lezo ezincanyana ngifuna ukuzwa ke isizwe ukuthi sona sithini kulombono
Bese ithi inkosi uLangalibalele abanikwe kodwa abanikwe ingxenye ethile yebhamu banganikwa zonke. Ngempela bathatha bahamba nazo base babuye. Uma bebuya bebuyisa lezo bhamu kwase kwathiwa bekweceleni singahlanganiswa nalezo bekuveli zezesizwe. Zase ziyathestwa. Uma atheswa zatholakala ukuthi azisadubuli. Uma ke sekubonakala ukuthi lezi bhamu ababuyisile azisasebenzi, kwabonakala ukuthi kusho ukuthi likhona itulo abalakhayo abalakheli ingonyama uLangalibalele. Impi ke yalwa izinsuku ezi-4. Yalwa ngomhla ka 1 November kwaze kwayoba umhla ka 4 November ngo 1873. Ila impi okuyiyona mpe enkulu kaLangalibalele namangisi yafika yaphelela kho eyayifike yalwa khona kwaphela abantu. Impi yakwaBhulihawu ibizwa kanjalo ngokosikompilo lamahlubi. Yase ngonyama uLangalibalele yakhumula isiphuku ingubo legqoka amakhosi ibizwa ukuthiwa isiphuku. Yakhumula isiphuku yasithi kumpangela wakaxaba lo baba owayeyinduna yasimgqokisa sona ukuze ngoba wayemude njengayo ukuze mangabe beza abelungu bezocabanga ukuthi nangu kulo ngqenqemo ongelele lesuthu kusho ukuthi inkosi yasingena ngale ulusuthu bese lo wahamba inyi direction mabeqhamuka bempopola base bembona ukuthi nange bazitshela ukuthi yilo abamfunayo ngoba egqoke lengubo base bemlandela ke bafike bamdubula ke omunye owafika wasefike bakhombisa owayehlangene nabo wabakhombisa ukuthi akusiyo lo wena imfunayo nibulala umuntu orong bese kwasuka inkosi yabesuthu indodana kamshweshwe okuyiyona eyakhombula ngalibalela ukuthi ulapha phansi kwentaba base bethi ngeke siye lapha siyamsaba funa indlela wothi wena sesihambile thini funa indlela ukuthi akaphume lapha ezela emzini wakho khona sizokaka umuzi wakho simbambele kuwona yabanjwa kanjalo ke ingonyama uLangalibalele yabanjwa emzini wenkosi umshweshwe elisuthu lapho ke eyabe seyihudulwa khona ngamahash isuka elisuthu yaze yayofika ePietermaritzburg ngaleso sikhathi zazisha igodlo zakhe zonke kwakusha isigodlo sala kwaNobamba kusho isigodlo sasePhangweni kwasha isigodlo sakwaBhekuzulu kwasha isigodlo sasenhlakanhlakeni kwasha isigodlo esasila eVach and Drift okuthiwa khona kusemagebeni zasha zonke ke igodlo zakhe bamdlulisa ke la wahanjiswa ngeenyawo ngoba wayekhulekwe kanje ezandleni ekhulekwe izandla zombili elandela ihash ngemuva waze waya lapha eMaritzburg base bethi bashaya umthetho owawuzo applya kuwo wonke umuntu wase South Africa kodwa ushaywe isizwe samahlubi le mthetho ibizwa ukuthiwa ama martial law base bethi one sizosenda message ukuthi umuntu odefy ikoloni simenza nje ilapho ke la ehliswa khona lo mgwaqo namhlanje ubiza ukuthi uLangalibalele Street wayehla khona ke enyuswa abafazi babelungu babembuka ngamawindi bethi usho ukuthi bebuka nje uthi hey nayi le ndoda kwase kuthi ngo 1874 wase yagwetshwa ke udilika jele uyena nkosi yokuqala nga e South Africa eyaqala ukuboshwa e Robben Island wayeboshwe endlini lendlela ibonayo ekuthiwa yi 4664 kunombhalo lapha ejele ngaphakathi phezulu kuthi 4664 bese kuthi la ngaphansi kunombhalo owabhalwa belungu uLangalibalele icela ukuthi bawubhale ngoba ngalesikhathi esejele wa prophetha wasethi lendle nguyona kukhona umuntu oyisiboshwa ozoboshwa emva kwami uyofika ahlalela endlini kubhalwe endlini phakathi uyofika ahlalela endlini lo muntu yena siboshwe siyoduma umhlaba wonke uma esekhululwa uyena oyokhulula abantu loyo ke wayekhuluma ngomadiba babe boshwe endlini eyodwa nomadiba. Isignificance yalo mcimbi ubayede uma ehlala esihlalweni lokhona wethiwa kwathiwa uyoba inkosi uLangalibalele wesibili. Vele ngokwe culture yethu singamahlubi zonke izinto ezaziqondene nokhokho wakhe uLangalibalele amahlubi athi zonke ziyobuyiswa uyena abuyisele emgqeni. Siyakubona ke kuyenzeka babo speaker, sibonge kakhulu.
Nathi ke sibonge na umnyango ukuthi uwakhumbula amahlubi ukuthana ingwenyama uLangalibalele. I-apartheid sobe siyithathe sibe eceleni sikwenza okufanele kwanakwabanye, hayi ukuthi sisuke mhlambe sibangise abanye ubukhosi babo. Akufani nami, mina engathathwa ngakhethwa kuthiwa hamba uyoba induna. Yona izelwe yazalwa yaba yisilo samahlubi, ubukhosi buyazalelwa. Akufani nokuthi mhlambe ngiyokhethwa kusasa ngibe yikhansela. Asikubongeke lokho ukuthi ke umnyango wobuciko usikhumbulile, wakhumbula amahlubi. Siyokuthokozela nangolunye usuku aphinde futhi babe kanye nathi, sizohamba yo sonke nabo kule ndlela ukuze bubonakale ubukhosi bamahlubi. Bayede.
Sifundile kakhulu mina nje ngivela ka Sports Arts and Culture, hayi kuningi ngikufundile bengakwazi. Kodwa ke njengoba besengithembisile uqinisile impela mathi u150 u2024 njengoba ngishilo ukuthi siqala ku 1 April 2023 kuya ku 31 March 2024 somnyango ka Sports Arts and Culture siyibophezele ukuthi sibe nenhlelo ezihlukahlukene zokubungaza lenkosi inkosi Langalibalele.
So into ezokwenzeka manje sohlukana into ama group njengoba sila sohlukana, ngicathi sohlukana sibe ama group amathathu. Mase sesihlukana sibe ama group amathathu, angazi noma menzoqalaza nje niyabona ukuthi khona omama obasile lapha yane ngemuva. Kuzoba ne group eyodwa ezoba ezoya lapha. Mase i group yesibili izoba la ebuhlalweni la nemvunulo le ela. Shuthi into izokwenza mase yesithathu khona owamageja, ngicathe onamageja lapha nozofundisa abantu ukuthi kulikwa kulinywa kanjani ngalezi yansuku zakudala.
Ngiyoshilo lesasuphe kadala. Kodwa nje
ngoba yonke
umuntu ukuthi ufuthwe. Yashi.
Ngilelo lokho kudla lokho kwakwenza ukuthi sibe namandla. Futhi ke kune iron lokho kudla kune iron eningi okwenza ukuthi emzimbeni singangenwa izifo kalulu.
Engikufunde kakhulu namhlanje njengoba thina sabantu abasanda kuvela ukunalabo ababekhona kudala, ngifunde ukuthi nje into okuthiwa imali kahle kahle nje kwakuyinto nje ngomthethe ngekho lesi sixakile ke thina esikhathini sokukhona thina. Izinto zakudala ngifundile ukuthi ke zazenzeka ngaphandle nje ukuthi kuthiwa kufakwe imali. Hayi ngikufundile lokho ngoba njengamanje nje wanyakaza imali wasukuma imali.
Engikufundile ke nami sengikuzwile okunye kwakho ngoba mawumuntu ufunda uzufe. Kodwa ngizwile ukuthi kahle kahle umuntu wesifazane ushuthi wenganikezelwa imali njengoba namhlanje abantu besifazane imali sebeyifuna kangaka nje. Siyacela-ke ukuthi ke abantu besifazane ningasifuniki imali kakhulu ngoba phela imali alizange lize livele nje qoboqobele imali, akekho okhulume ngemali kodwa imali sokuyiyona ephambili manje.
Bayete baba, bayete sulu kamalandela. Hayete hayete sulu bangshongo bangshongo nasisibona ali sosalentombe isosalentom siyesokhethu muswento
nasisibona ali sibonga kakhulu eminyangweni wakaHatshe ukuthi ke lokhu enisilethele kona namhlanje sifunde okuningi kakhulu ekuthenini ke dala umlando wala inkosi Langalibalele wawuthini la kunengonyama khona neendaba zekhali neendaba zokuba kuphekwa kanjani njengamanje ngoba sesikulesimo sikusona. Sithi sidlulisa nje ukubonga kakhulu, sicela nomuntu okhona osekhaya azo ukuthi ke lo mcimbi abade sikona la umcimbi omuhle kakhulu esiwujabulela kakhulu. So ucela ukuthi nanabo abasebenzi bomnyaka ukuthi mase nibuyele emuva ekhaya mfeni sidlulisele ukubonga kakhulu kubaphathi ukuthi sijabulile sile inkosi Langalibalele sibambisene nomnyango. Siyabonga nje kakhulu, izandla dlula ikhanda.
Nathi kuyasithokozisa mangabe ekhunjulwa amahlubi namhlanje ekhunjulwa isilo sawo sisondezwe kukhunjulwa nokuthi kutholakala umlando wawo amahlubi.